Abagayizi mugamba mutya amanya gange nsigadde nga Palone John. Abadde munoonya, waliwo abadde banoonya, mulimu abadde batanoonya, abadde banoonya. Kati nsobola okusisinkana ku YouTube, WhatsApp, Twitter wonna. Yeetaze, oba weetaze enamba yange osobola okunfuna ku +254 10 48 720 76. Yakuba nfuna butereevu tunyumye muko ya
the